tu siache aneve sio angeta mingoni tu yafungue usionekane mezio kufiche ndani wasikuchukue nitazame mwezio oh nayo macho ya nuru uzuri wako video mimi niseme nini tena
nakufanyaje
nakupenda yuyu yuyu
switch your WhatsApps, switch your lights in my life, baby, everything is.